Ebusuafoɔ, mema obi bia akɔ aba ɛba 2 AG TV 2 AG Records. Megye di sɛ nyame adom wo ho yɛ ɛwɔ biribi a wohwɛ no bia. Nyame adom a on the 20th of this month, ɛyɛ me ebusumi a ɛwɔ me ya. Medi me birthday na anigye sɛ mewɔ mu ne sɛ meni paint course Joshua nyinaa ɛyɛ the same birthday. Nti no, unfortunately, Joshua ɛni ahase ɔwɔ school mu sisi a. Nti no, early in the morning, crew ne nyinaa 2 AG TV 2 AG production ne nyinaa yɛbɛka abɔ mu na anɔpa no yɛakɔ school mu akɔyɛ ne deɛ ama no fɛfɛɛfɛ na anwummerɛ no ɛyɛ the royals birthday ɛyɛ mimi birthday ae nti yɛbɛyɛ no ofie ha yɛa nti metoo sa frɛ w'adamfo na w'adamfo nso frɛ n'adamfo Aslan Fashion School, me invite mu nyinaa mo mɛka me ho ne yɛn celebrated the royals birthday. Oh yeah, time no eye 4:30 PM pepepe na ya shaase so time a ye be from bia se kofie bia ani ye be your sorry ye be to nyum eye urade aye for how far Emmanuel has brought us so me invite you na se mumra me da was so